qalbiga wehelkii wanaagga faray wadada jannadee wadnaha aaday waagii barye waclaanta sidaa qalbiga wehelkii wanaagga faray wadada jannadee wadnaha aaday waagii barye waclaanta sidaa wixii ku dhibaawad ileego adaawl baarka waabine adka wacadko ka dhar dabib ka waday walaa canafti waxdiga ku dishay waqtiga insane wayu
Why?